umbako jewe kwa udandaza ibigori nabonye menga nakoza kana narize amashuri ndaheza ya kuri secondaire kaminuza biranko niga kaminuza hama ndabona nta kintu mfise none ndi bukore ntabwo aterekanze kotsa ibigori ya
mbege umunsi wa mbere umubwire uko ukora akazi ko kotsa ibigori yavyakiriye gute
ubuzonjana arahari wewe amaze kunjana niwazomenya nibyo avuga imbere y'abavyeyi eh presenter sakanda na kan presenter je ndafise ni ndoto kuzojayo kandi ndazi sivuba sikure sikera ndategeza kugenda kuko turakundana na baranyizera nda mwizera kandi aremera neza ko zonshikana mu ryo wabo nubwo bafise ubuzima buhambaye kuruta je ubwo mbayemwe mugabo yarambije ukuri azogena kandi bizogena neza abavyeyi azobabwira je ndavyibaza ko ruko
yaranyugurukiye byose arambira akazi akora na je ndamwiyumvamwe ndacandamwemera uko nyene ego
STV, every story matters.
Yes, reka ndabaramutse nongere ndabifurize nikaje. Ndabifurize kandi no gutangura umwaka mwiza mushasha muhire kuri twese. Ndabaramutse aho muri hose nizere yuko muba muguwe neza. Nkuko mubibona natwe kuri micro tuba tumeze neza kandi neza cyane. Uyu munsi rero mushobora kumbana mpagaze mu rujo n'uruza rw'abantu ni kwibarabara ahantu turi ndi hafi y'umwana w'umukobwa reka ndamwegere ndamuganirize muraza kumva byinshi tugomba tuganire kuri we ku buzima bwiwe antukaraza kutuganiza byinshi muraza kumva byinshi donc birimo n'impanuro murabizi uko atatapfa kuzana ibintu byo byose ariko tuba dufise ni somo canke ni inyigisho tuba dushaka gutanga n'umwana w'umukobwa rero narumvise histoire yiwe ndamurondera numva nifuje kumuganiza numva nifuje kumenya byinshi cyane bijanye nawe hama ndamwegera ndamusaba mubonano ndamwegere ariko nanamushikire mwana mubonye ni sawa
sawa
medenet ego ndabizi yuko tanzi naho uhemeye yuko duhura ariko medina anje nitwa Gina Ginela wewe urasho kumbwira nk'izina ryawe
naje nitwa Bernice ego
jonye
ariko na ange ego
ange Bernice
ego
mega ange Bernice usanzwe utuye he huba hehe mu ncamake
ncamake nsanga nari sanzwe mba mu carama gusa nyene kagiye turevura gato gato ubusigaye tuba mu kibenga ego
mwahora mu mucarama ubu mugeze mu kibenga mbe Bernice uwo bugeze nko mu wakanga
ndashaka niho nkitangura ni universite ntanguye uyu mwaka ego
yes narumvirije histoire yawe urabizi inkuru iragenda kandi natwebwe nini cyo tubereyeho tugerageza kurondera amakuru na cyane cyane ku bantu kandi bagiye batandukanye naramenye amakuru bijanye na wewe bijanye n'umuntu uvuga gute n'umuhungu muri mu rukundo numva ni ibintu rero tutamenyereye numva ni ibintu tutamenyereye kubona ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi surtout ku bakobwa hariho menshi bavuga ngo inkundo ntizibaho hariho menshi donc abantu ubajije urukundo mu mpande zose numva nyene nshaka kurondera kandi Imana ishimwe ko nanyemereye yuko tubonana tunahura mu njamake uri mu rukundo
ego
mbega uri proud uremera umuhungu mukundana donc uramuryohererewe urashobora kumutwereka urashobora nyene kumudu presenta cyane donc ibintu nkivye nyene
ndamuryoherewe kandi ndamukunda cyane ego ndamuryoherewe kweli ego
urashobora kubimubwira imbere ya kamera canke donc
ego ndashobora kubyemera ko byagenda ndashobora kubyemera ko ndamukunda ego
nikiye kintu uvuga uti je ndamukundira uyu muhungu peu importe uko biri kose ni nikiye kintu umukundira
oya icyo ndamukunda nicyo benshi batazi byanje muko nyene ko sino bivuga ati ngo namukundi icyo namukundiye byanje muko nyene ego
watubwiye kuri umunyeshuri uwo donc uwo muhungu musanzwe muri mu rukundo mumaranye igihe kingana gute
twakundanye higeze akora konkuru ya 9e gushika nu
urumva ko haraciye igihe haraciye imyaka mbega asanzwe akora akazi akaye kuko je wakazi numvise akora ushobora gusanga bamubeshera ushobora gusanga atari kakora cyangwa ugasanga arafise ibindi bintu akora kubgwawe akora akazi nyabake
akazi akora agira Yotsa ibigori kwibarabara ego
ha Yotsa ibigori kwibarabara donc uraza hakorera
ego nuko abatwana sho ko abatwara nta kibazo ego
mbega arabikunda ho yuko abantu bamenya yuko ari umuhungu Yotsa ibigori kwibarabara donc arabiryohererewe canke n'ibya bindi nyene ubuzima buba bwaranze akavuga ati naho ndabikora sindabiryohererewe no kubikora sishaka ko abantu benshi babimenya
arabiryohererwa ategezwa kubiryohera kubera niko kaze afise ategezwa kubiryohereko ego
yatanguye kubikora rya
yatanguye kuva kera bro sindi ariko je kuva dugitanga kuna na yarasanzwe abikora ego
donc we mwatanguye kuja mu rukundo Yotsa ibigori
ego ego
yaraje kukudraga aragusaba urukundo wari usanzwe uzi yuko Yotsa ibigori mutarakunda canke wagiye kubimenya avo mara amaze kwinjira mu rukundo
yaranyugurukiye byose arambyara akazi akora naje ndamwiyumvamwe ndacandamwemera uko nyene ego
nukuvuga ko yamabezwe abakobwa tuba dukeneye umuhungu arakwiteho aguhenda abona n'utuzara wadusize neza aguhe abahera yo gusiga inzara yo gushopinga donc kuriwe mbega urumva yuko nkawe uri umukobwa agusatisfeza donc mu buryo buke akuramwa ako kazi ko Yotsa ibigori urumva yuko agusatisfeza canke nko kukina ubumusabye arashobora kukiguha
oya icyo adashoboye sishaho kimugoza atagishoboye kimwe kubera naje ahondi ndafise umva icada shoboye kuma shora ukimugoza ambiye ati mika kambiye ati ndashaho kiro arakima icada shoye naho ndamure uko nyene ego
bon ndibaza atacho bigutwaye wewe nk'umushari wiwe canke nawe ubwiwe en tout cas musanzwe muzindanye hari abantu badakunda ibintu vy'amakamera hari abantu badakunda ibintu vy'imivumburo surtout nk'uworera bari mu kazi kiwe sinzi uko dushobora kugenda ariko ntatumenere kamera baza kutuvugira bazi
oya nta kibazo turashaka kugenda yego
so cameraman ushaka kudukurikira none bon turafata moto canke tufata bajaj
dasha ni hafi ngaha anyenye agumenga bari mbitsi ya mama kumwamagari yahana hagaze rwose
Burabe ntibakugonge kwanza rega twa twambaye iba Ah harateye ubwoba kwegi ikinanga Katris none boss kuvuga buke twaguteye ubwo dusubira inyuma umushari wawe ni watuzanye kandi sorry sa
semwe muzana na Cheri ni sawa ntabwo bamvise
akazina kawe no
nitwa Bosco
Bosco urashaka kwegera nga hagati tukavugana eh Bosco ni bon
Yego ni sawa
meze ne
Yego na mahoro
ndandaje
bigo murakoze cyane turemera tuka ijyana hino byatura nk'ibyoshye eh
nange kinanga
ah ni mafaranga majana nayo nyene turazi birazimbutse
oya birazinze bro
oya katresa ni sawa
no ubirangura
tubirangura mu nta ubanza abantu bita igihanga niyo tubikura eh
bon en fait je veux mu stomi wawe bon naramuronde maze kumva story we numva ndabaye intéressé amanda murondera ambere umwana mwiza aranyemerera turabonana bon kwa here ahantu twahuriye ahantu ambwiye duhurira niho rero guca avuga ati nta kibazo ndashobora kugushikana aho mukunzi wanje akora sinzi ko asanzwe abizi yuko musanzwe muzi na asanzwe yuko atacho byo gutwara niyo mpamvu rero tugusanze ngaha ku kazi kandi sorry gusa nyine nawe nsanzura umwana mwiza kubera ko ntiwatwirukanye nk'abandi mu gihe tuba tuje utabiteguye ariko pardon
yego ntacyo na nakimwe
yego kandi merci beaucoup twemera ko tuganira wewe kubudandaza ibigori kwanza ndakwinjurire gatoya ariko mbabarira kubudandaza ibigori uri umuntu w'umuhungu kandi tumenyereye ko ibigori bidandaza abantu baba mama vyagutanguye gute mon frère
umva ko jewe kubudandaza ibigori nabonye menga nakoza narize amashuri ndaheza ya kore secondaire kaminuza birako niga kaminuza hama ndabona nta kintu ufise none ndi bukore ndabwa terekanze kose ibigori na imana ndaheza girira yego cyamitaho kuza ku danaza ibigori hama Cheri wanje amaza nsanga ngaha ndi mu kazi ndiko ndi danaza ibigori ko nyene eh
mbego rero nka bakiriya
yego bakira ndabaronka se ndababura mba birashika ari wazinduka karonka no musu raronka ejo kabura mugabo keshi na mana barose eh
nene ntibigutera iso ni hoho nko mu bandi bagenzi cyangwa mu bagenzi b'umushari wawe cyangwa mu kibano donc uko abantu bashobora kukuvuga ati urya muhungu adandaza ibigori yotsa ibigori ni ibintu mengo birakengeretse ku muhungu kuri wewe uvyakira
kuri jewe kubera ko arakazi nahisemo nabona ntangorane nimwe ni nako atamuntu ari bundondera akazi jewe nahisemo kubikora ku nyene ntangorane nimwe numva meze neza umva nta kimwe bintera ndiko ndotsa ibigori kabisa meze neza ntangorane nimwe
muri secondaire aho ba wizi bijanye niki
muri secondaire nize informatique et telecommunication eh
informatique et telecommunication ariko naho bihuriye nibigora ariko nibimwe nyene donc biri muri vya bintu leta kunda gutera kama ba jeune ti mumwe wese akora ica shoboye ntagume azeye inze canka teza amaboko kuri leta ati cyo izoduha kazi wewe wakoze neza kandi congratulations kubona bitagutera isoni kubudandaza ibigori en plus dosa kwibarabara mu maso y'abantu ukabikora kandi ukumva yuko biguwe neza okay twinjire gato mu rukundo rwanyu n'uyu mukobwa mwatanguye gukundana ryari donc mwavyinjiyemo gute kugira nyene n'igikumuhendesha n'igikumuha kugira ashobore kugusupporta uri umuhungu wose ibigori mwibarabara
nako mengo goma kumbaza ibintu birebire gose
bon ya nyene antuka mutubabarira ariko nyene tuba dushaka kumenya byinshi nkuko turi abanyamakuru tuba dukeneye kumenya amakuru menshi nashaka kubimenya nyene ingene mubanye mu rukundo donc ari umunyeshuri wo ku université nawe wotsa ibigori donc nikiye kintu wamuhaye kugira ashobore kugukunda basi wewe
jewe mu bisanzwe nta kimwe namuhaye uyu Jose twarahuye ndamubwiza ukuri ndamubwira ko ndamukunda ndamubwiza ukuri ko ndamwerekana akazi kanje nkora ati nimubona ko udushura kunkunda no tsa ibigoruko ndavuga ati ntacu nta nakimwe karibu nawe ndamubwira uko nyene aravyemera ha mu rukundo rurabandanya nta kintu nakimwe ndamube sinigira namubesha ndamubwiza ukuri nakazi kiwanje aho mbandi na hanyene amahazi ngira nico gituma yabazanye nta bindi bintu mbano mvuga ndamubesha gusa nabwiza ukuri muri byose ya
mbegege umunsi wa mbere umubwire ko ukora akazi ko kotsa ibigori yavyakiriye gute
oya umunsi wa mbere nabwiye ko kotsa ibigori aho na wewe ntiwabura kushiduka ari nkawe yashiduse mugabo hama okay hama remera eh kuko nje namubwiye ati no munsi ushobora kuba ningani kotsa ibigori ejo ni heza ndashobora kuba ndi mu bindi voila hama mukobwa remera turi kumwe no ya
urizera hoho yuko ejo hawe ari heza uherenga ha mu bigo niko kazi watanguye gukora umaze guheza imanito
oya ahubwo agira kabiri keza n'abandi ko ndakora
kandi wahora ukora ni nkaka
jewe kubera ko naruha cyane aho niko ndakora nkabashika ngaha nkicara nka abantu bakaza bakangurira nibuka naza nkuri bicafu mu kanda nkuko
wazi buri miferege
ya hama ni mugambe wo kotsa ibigo umva ndafise indoto uko nshobora gushika no kubindi
uyu mutahe w'ibigori n'umutahe wiwawe canke hariho abagutererere bakagufasha
oya nkikura imiserege narose amafaranga makeye ndaba ntacu mfise ndayakoze ikindi nokora ca ntangura kurangura ibigori mutahe ni gwanje na muntu yamaye mutahe ya
mbega ibigori bihora bishika ugahomba
eh birashika ugahomba nk'igihe
ngomba gute
ashanki gihe bataguze byose bikarara umva ibyo nagurisha nka teresa nshobora kugurisha turuwasa cyangwa desa sinkanda cyangwa desa kugira ngo bisohoke ibyo subira kurangura ibindi
none iyo uri wicaye ngaha anyo kwibarabara hakarengana nta majambo y'abantu bagenda baravuga bati bosco yotsa ibigori kwibarabara mutipe nkurya antuka n'ibintu mengo nyene ntibimenyerewe ngaha anye nta n'abandi bahunguje we ndabona botsa ibigori donc wewe nta majambo y'abantu agushikira aho uri wumva abantu bagenda barakuvuga gutandukanye
oya jewe egwa umuntu arashobora kuvuga muga ntaza kukubwira nimba bavugane baze kumbwira urumva gusa kuri Cheri wanje arashobora kuba bamubwira ko ujya muhungu kunoku jewe ibyo ntacyo bintu cyacu numva atanakimwe nta nakimwe ngira bavugana ntacyo
unye nk'abavyeyi bawe barenganya bagasanga uri kurotsa ibigori kwibarabara
ntacyo byo babitwaye kubera bavuga ati urukundo nirushaguru maze gukunda icyo bacyose tegereza kukigira igisipo ego
nibirashika ukamuzigiriza ibigori canke donc unyene ugahombesha canke ari uri kuradandaza
oya byarashyize gusa nk'ibitangura ariko unyene yamaze kubimenyera ego
mbega ko twashitse nk'aha nkabona shusho wawe ashitse yicara ku gatebe asanzwe abimenyere nayo kotsa ibigori canke murafashanya kotsa ibigori donc bimeze gute
ya ni ukuvuga ko ukuntu yankunze we nyene niyaje biramuryohera ariko aramfasha
nka wewe uri umusore turaraba ntibizigire ihindukiza pepe ya muri rusa n'uwahetse none yatubwiye ko ari umwana wowe sinzi mugabo nk'uko yatubwiye ko mu kibenga y'ama quartier yatubwiye yuko donc ahaba donc ugerageje kumva na quartier abamwo donc aba ari quartier nyene zifise donc mu muryango wabo bashobora kuba bifise nka wewe wiyumvira gute uriyumvira kuzoshika mu rugo iwabo uriyumvira ko muyiri wabo uzogenda bakakumenya uriyumvira ko bizokorohera kuja kuvuga uti nkora ibi imbere y'abavyeyi donc ugiye kwipresenta ku mukobwa
yego ntabwo wamfise kuko uwuzonjana arahari wewe amaze kunjana ntiwazomenya n'ibyo avuga imbere y'abavyeyi presenta se akanjana akampresenta jewe ndafise n'indoto kuzojayo kandi ndazi si vuba si kure si kera ndategereza kugenda kuko turakundana nawe aranyizera nawe ndamwizera kandi aremera neza ko tuzashikana mu iwabo nubwo bafise ubuzima buhambaye kuruta jobo mbayemo mugabo yarambwije ukuri azogenda kandi bizogenda neza ababyeyi azobabwira je ndavyibaza ko ari uko
nko mu gihe abavyeyi biwe bokwanka ati twebwe nidukeneye mu muryango wacu umuhungu yotsa ibigori mu ibarabara uwo muhungu nitumukeneye mu rugo iwacu nko mu ico gihe wewe uwo vyakira gute ubyifatamwo gute
muri ico gihe kubera ko babivuze ari abavyeyi mva mu rubanza nkumva me nabi gusa nkumva nka shavuye mugabo kubera ko dukundana nzikwa nkunda ndazi ko ubu rukundo ni babiri bakundana we ni washobora gufata ijambo rya nyuma akavuga jewe ndamukunda uyu byanka byakunda byaje imbere byaje inyuma ndi kumwe n'uyu tuzoshika kuko nabonyene ndibaza nabonyene aho bakuye ntibahise babironka vora numva ntabwo wamfise
reka ndagushimire cyane kubona abana twemereye ko tuganira twari twaje tutanaguteguje hama mbandanye ndabifuriza ni urukundo rwiza wanswa n'ibintu byiza cyane biranangyoye kubona umukobwa w'imyaka tugezemo ashobora gusiporta umuhungu akora akazi nk'aka donc ndabifurije kubandanya mutera imbere ni heza kandi ubandanye ukora ngo imana ihezagire ibikorwa by'amaboko yacu ubandanye ukora ntuka uzotera imbere ni heza sivyo
sawa murakoze cyane kandi ndaryohewe kuba maje mukazi na Cheri wanje numva ndyohewe rwose kandi murakoze cyane karibu kandi
reka nce ndagushorera n'ibigori wumva wewe wifuza ko nogushorera nk'ibyanga
aha nabo nshorera naho ibyo wumva ushaka naho byaba bitatu cyangwa bibiri
Ciao.
STV, every story matters.